uyu mugore aroranye ntaba sindabibazwa mu rugo rwiwe ntaba sindabibazwa mu bana biwe arakurikirana akamenya ingeso z'abana bo mu nzu yiwe nagira ibikorwa byinshi aragaruka mugabo utaha mu rugo ugakurikirana ukamenya uko byagenze mu yandi majambo karunga no kanya ko kubaganiriza ukumva abana nabo bavuga gute mbega uzomenya abana ko ari abanyabwenge gute mutaganira ngo wumve ibyo basohora muri ko muraganira jena sanze ariho abana basohora amajambo uyu mwana w'umunyabwenge umumenya kare arasohora amajambo kumva ko ari amajambo akomeye mukaganira hanyuma ukanakurikira ukaraba inyambaro yabo kurikirana izo muzu yambaye yazikuye canke kurikirana ni bimwe uzakwikangukisha ugeze ku rusengero ngo umwana wanje yaje ari gusa none gutazi nizo bambara uko zimeze nimba atari we wazibaguriye araza ari gusa nyene ukamubona urumva yagukurikiye yaje ari gusa kurikirana navyo kuja kwikangukisha ngo umwana wanje kwera biyo muzu yaje yambaye kurikirana n'amasample detaye none abana bagenda bagusaha mu gisagara sabana baba mama bakuze none abo mama bakuze ndero batanze kuva hasi niyihe niyo guhagarara hejuru y'abantu tutabahaye ndero bazoja kutumara amaza abana bacu usanga ari abana bariko barasega ugasanga umuvyeyi atunze abana basega kadimire ncorera ubu ni byancorera abavyeyi ivyo bintu tubikurikirane neza kuneza yacu kugira ejo nibazotumara amaze muri fiancée bite ko batumara amaze no mu rugo none abana batanguye kwambara impuzu utazi iyo bazikuye bizoba byoroshe umuhungu abonye burya sha nari nkeneye aka jeans ka noir jewe ndafise aka noir burya nari nkeneye aka bleu uwo ni umuhungu amuramukije rimwe amuramukije kabiri Nyenye ya gashemize ndafise jeans ya noir nari mbuza gashemize ka rouge ka eche ako tuzokwambara kuri Saint Valentin ka tubahindero hakiri kare guza gusega uwo muzokuba ku rugo ejo ukamusega azobona ati umugore uyu ni namushikana azonsopa no mwipanta erega nabona yuko akuyakenera gusa ashobora kubona ko ari kubera uyakunda ari abana baza gusega kubera abavyeyi batabibaha nivyo tukurenza ngo ibiki nibiki ngo umuhe ibyatarakeneye no kubera muzinanye ugendeze ingeso ziwuzi kurikirana urazi kwa keneye iyo shati urazi kwa keneye isuplese urazi kwa keneye ijipo ayigusavye reka kumutera imiragwe uri nyina niyo devoire yawe yo kumwambika ayikeneye mubwire nimba udafise amahera uyu munsi mwana nta mahera mfise ariko ko suplese uyikeneye ndabibona nzoyikugurira ubutaha nari nkeneye akajipo akazorindira kabura caza gusaba wa wundi yamuramukije akamubwira ati I love you ejo bone na wacha mubwira ati I love you mugabo ndakeneye akajipo nimwumva ko ari twe tuzosanga twimara maji